Tērā tētahi wahine Māori e tino pūrero ake ana I Wainganui I te kapa poitarawhiti Southern Steel. Ko te whāinga matua a te huinga reo Selby Rickit, he āwhina I tōna kapa ke uru atu ai rātou ki te whiringatoa o te whakataetae ANZ Cup.
E tūranga tākaro tūturu tō te huinga reo Selby Rickit. Hei whakatinana I ona pukenga.
Ko wai mari au, ko whai tūranga I rungi I te papa, ara kei te he tino ririki ki te noho ki rungi I ngā pai pai, engari he pai ai, he tino pai ki ara ko ako au I ngā mea maha.
I ngā pō I hinga te kapa Mystics I te kapa Steel, rima te kau ki te whātekau mā toru. I nai nei me tua te kapa Steel ki te kapa Swifts o New South Wales, kia ora tonu ai rātou I roto I te whakataetae.
Tumata tino wawata ki tai ki ngā wahanga tua whānureira, me kite a te rawa ki kata hei mēnā ka tai kia tino toa I te whakataetae.
Ko wai atu ia Liana De Brain hei hua ārai mo te huinga. Kei te puta ngā hua o te mahi tahi a te tuakana me te taina.
Ki te timata māua kia tino mōhio I a māua anō, ara pia tō māua tākrono reira, ai he kai ako pai I e mōku, ara ka mātike au ara ka ako e mai I aia.
Slow it down and play at our pace.
Mai te wā te kaumā ono noiho tōna pakeke, I noho aia te huinga I raru I ngā parirau ako o Robin Broughton. Kei te kitea e Robin, he toa ia mō a pōpō.
She's got netball in her, she's got an instinct and she certainly senses things. I think she's still got some way to come, and she would agree with that. And if she's prepared to put the hard work in, yes, I can see no reason why she doesn't become a fern.
Ahakoa ko te kapa rarau he hiriwa te moe moea, ko te whakaaro nui o te huinga, kia tūtoa ia mo te tākaro ki te kapa Swifts a te Rawiki. Irina Smith, Te Karere.